Nō te rā nei, rūpe ke atu ai a Jacinda Ardern rātou ko tētahi tira ka hui minita mananui ki whare kauri. Heke ana te ua I te tāinga atu o te tira nei, te tāinga tuatahi atu o te premia ki whare kauri I roto I ngā tau te kau. Ā, I reira puta atu ai te whakatau a te minita whakari te ratonga oho tata ka whakapiki ake te kaunga o te pūnaha inu wai ki whare kauri. E rua te kaupai heneti o te hunga o reira e tāia nei te hono ki te tahi pūnaha wai, tēngi wai, haui ai ana, e toru te kau, mano I rita, te nui.
Got members of the community here regularly purchasing water from Christchurch. It just goes to show that's not sustainable. So what is essentially a relatively small investment is going to make a massive difference to about 20% of the islanders here.
Ko tā te kāwanatanga hoki he aro ki ngā tukanga, whakatau I ngā kreme tiriti ā, Waitohungi ana te whakainga a mata mā tāpono I wāinga nui te krauna me Ngāti Mutunga ki whare kauri.
I think it is another important next step though, and it's been our ambition to make progress on settlement, and so really another important milestone today.
A tai atu anō ai hoki te premia ki te tuwheratanga mai o te whare taonga hau o reira me ngā tari hau o Ngāti Mutunga ki whare kauri.